I mōhio rānei koe, ko ngā kaupapa me ngā kōrero hauora matua e utu ana e ngā kaiutu tāke o Aotearoa e rakaina ana ki muri pātū e ngā kamupene tū matawhaiti. Whakaarohia tautamaiti e māwiwi ana. Kamutu e hiahia mōhiohio ana ki tāna whakatau māwiwi. Ka haere atu koe ki te ipurangi, ki te rapu āwhina. Engari, ko ngā mōhiohio o mohoa nei, me utu e koe. A kaore hoki koe e mōhio ko ehia o ngā mōhiohio kore utu e hāngai ana. Ka haere hoki koe ki tō rata, ki reira ki te ai kaore hoki e taia e ia te tiki atu i ngā mōhiohio hauora kia utua rā anō e tētahi. He aha i kore ai i āhei tō tiki mōhiohio e kite ai koe he āwhina mā tautamaiti. Me whakamana e te kāwanatanga o Aotearoa ngā āheinga tūwhira ki ngā tahua rangahau hauora tūmata whānui. Mehe mea e utu ana te tūmata whānui, me whai wāhi hoki te tūmata whānui ki te āheinga tūwhira ki ngā mātauranga e hiahiatia ana. Koinei te huarahi e pai ake ai te hauora, me te oranga o Aotearoa whānui. Panuitia tā mātou rīpoata, waitohutia tā mātou tauāki. Waihoki tohaina tēnei terenga a mātou e whakautu ana i tō tautoko i ngā mōhiohio tāhua hauora tūmata whānui. Mo te roanga o ngā kōrero, tirohia te paitukutuku tohatoha.org.nz.